Namhlanje bheka impili yabajoje banikeza amanzi bafaka ushukela bafuna imali vele usuke khona bangena ujuluke so babona estrade ubona isitela sibazulise likanja ophume namamitha wescote babiza unjani nemagasana ngoba ixuxo nexoxo lasixhumela wena ufuna
Abanele ipenji, omakhelwa efensi, manini.